Are you ready? War of S.K. Coast. What's up, my bro? Imani kuri vyayo. Henry bro. Keep friends with you, yeah.
Don't worry. You're such me?
Yes, baby.
Kumbo nuwa waye. Inde ya gushabuje.
Nabis.
Uwa wajwe ni iki.
Oh, 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 oh. This ain't gold. Ya gutezi mbere gihugu chanje. Burundi. Ugere kure. Hey, Uburundi ni tadawe, Bujumbura mama, dakole bikorinka, hirya nino rigashinka, aba Babiloni bo hirya mabo bagaponda, bajya kwitandora nitwa Sarabi, beshi muri mwe mavuga ngo satellite, kandi kugira mumenye nuko mama nje kumva ijwi ryanjye ndikonda ririma, ikinagaza nuko hari bamwe bashaka kwigira ko bazi kurushuka mama wanje yabyayazi iye baba mama we bakibagira yuko ari impano yonyine itanga ubuzima ishyira umuntu hejuru cyangwa ishatse ikamukorora yewe Burundi nzoguteza imbere ndabicishije mu muziki Na ihaye ko kumwana w'umusenzi nazo kwigira b'umushenzi kuri isi navyo kwirata kuko turi munsi munsi izuba hako kwishyira hejuru uhashirwa n'abantu
no mujambo ry'Imana birandizwe
mana fashume ubwitonzi n'ubukere buti unkure muri imondi Kenzi nari mfise, benshi baranchitse Zoguteti bere na hobose mbonye nga
Iyuri mu rugendo nk'urwo ndimwo uhura na byinshi abagutuka abakubaha n'abandi bakwanga mu runuka ariko fisi intumbero nshaka gushikako nshaka guteza imbere umuryango wanje n'igihugu cyanyibarutse Bujumbura I love you.